Valentine is coming.
Kwa wale hawana wapenzi,
Valentine is coming.
Kwa wale fea zitakulwa,